Umxilongo xilonga xilongeke umprofeti uLudwe Mzonke unendumasi yepasika eqala ngomhla we-7 April 2023 ngentsimbi yeshumi kusasa kwaxilonge ngentsimbi yesithandathu ibe yi-all night prayer ezonqandwa intsimbi yesithandathu kusasa mhla we-8 ku-April 2023 enkcumisa control ephedi ngomhla we-9 ku-April 2023 ngecawe iza kube inkonzo yovuko lwakhe ngentsimbi yesibhozo kusasa kwaxilonge ngenkcukacha ezithevetshe tsalela ku 0738746162 okanye ku 0640236539 ngomxilonge uxilonga kuxilongeke baphila bantu.